us and we'll turn his mother out. Off we want the ball.
DJ's favorite DJ right here on Spreaker.com, and I'm here cooling out with my main man, my Chicago brother from another mother, DJ Tony Sanchez with The Eye of the Storm.
Jack Swing, S-T-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E is my name. Making you dance to my thing is the way I entertain, baby. Come on, the beat you like. Yes, that's right, it's out of sight. All my beats are very high. Yes, GR is moving it right. I got Key Sweat, Heavy D, Today, Mo-D, B-Shaw, and my man, Bobby Brown. I got Xanderman, Redhead, Boy George, James A, Deja, and my homeboy's Guy. And you got to get down.
But then I believe a thing about the new Jack Swing.